ya bolingo nangai ejali masanjoli ngoma ya bolingo nangai ejali masanjoli Yeshua. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.